decimos nosotros.
Asithathele lithuba ke sibongele umntandeni Mangele ngokuthi ayitholele imanager laphana kwiMotsepe Foundation imanager ke seyimxhumanisa ke nama celebrator ke manje na ke seyimkhipha kumaskandi usezocula ke opop music acule okwato ogqomo njengoba vele umthandeni wafika kwezomculo eziculela ikwato nje wafika ezizamela lapha kwikwato nkosi yami asibongeke laba baka Motsepe Foundation ukuthi njengoba bemphethe nje babone ukuthi la kumaskandi vele uhlulekile abamsize lapha ya ukuthi azame ezinye izinhlobo zomculo akuyonaka into encane ukuthi umthandeni obaziwa njengomculi kamaskandi athe fika nje kwamanye amajendri afike vele igama lakhe selaziwa afitcharishe izihlabane enjengonomcebo sikode afitcharishe izihlabane zohip hop enjengano olokhuzo lentombazano mahu afitcharishe izihlabane enjengo olwandle nkulu akuyona into encane lebafowethu sikushayela ihlombe mtandeni mpo kamangele sikushayela ihlombe mfowethu ubongeke umasikadi ukuthi ulala ukhona nje uphakanyiswe umasikadi uyabona asinanke ingathini ukuthi awusawuqula umasikandi sewucula lezinto ezigulayo sokweseka futhi nakuzona njengoba besikweseka nakumasikandi asekhona ama-red nation abhiza kwavuma la kumasikandi asele nenkani kuphela kodwa wona umasikandi awusekho kuma-red nation kuma-red nation sekuculwa nje ezinye iy'nhlobo zomculo sekuculwa amanye amajele batsheleke emkandeni abalandeli bakho ukuthi wena useyena umculi kamasikandi abayeke lo bezokhompitha nomasikandi belo bezosolozela inkaba singamabhinqa thina silandele umasikandi asilandeli thina o-hip hop o-pop music thina silandele umasikandi sithanda ingoma ewumasikandi neminye imiculo siyayidlala nkosi yami ko-YouTube nako-Spotify ingakho umthandeni engomeni yakhe le ye-pop music ebizwa ngeParis ingakho enamamiliyoni yingoba khona nathi samabhinqa lapho angithi uzile wazoyilanda isapoti emabhinqeni wazenza umculi kamasikandi kanti akayeni umculi kamasikandi wahlulekanga ube sehlulekile nje esezama kwezinye iyindawo njengokusho vele kwenkosi yomasikandi yayishile inkosi yomasikandi yathi hambe uyozama kwezinye iyindawo inkosi yomasikandi phela umkandeni yayimnikeza ama-option awuthuba uma ngabe ngisabona yayithe okokuqala ngifuna bavuke uyoxolisa ma uhlulwa yiloko yathi hambe uyozama kwezinye iyindawo yathi inkosi yomasikandi ma uhlulwa yile zinto zombili yathi bopha bawu njengoba ke nje labopha ngibhawuti uma esayidele kamasikandi labopha nje uyabona wathatha u-option number 2 uzama kwezinye yaziwa-ke bakwethu ukuthi la bantu azama kulwa njengoba azama kulwa manje uzame kunomcebo zikode manje uzame noma hu kuyaziwa-ke bakwethu owukuthi vele umntandeni uyimbiaiongamithi kwalidligazi likasiminoko njengamanje ngapha engomeni kamasikandi ezobe ikhona kule albhamu yakhe uzolidla igazi likagadla njengoba ugadla nje esevedi wadakwa uduma uthando lukamthandeni ugadla vele useze wadakwa upheqa umthandeni Wamgana, ebalazweni kwiphablikhi wathi wena usuyagana manje lapha kwamangele. Njoba usuganileke kamangeleke, ube umakoti omuhle lapho. Ube umakoti omuhle wazi ukuthi usesithenjini bakhona nabanye abafazi bakamtandeni abasamqomileke bona. Osminoff basaqomile ngoba bona abakaphumeli obala. Basaqomile bonke noduma kahle. Basaqomile laphana nolokhuze. Hayi uAlimgube naye useganile. Useganile umgube, useganile umgube. Usesithenjini ke wegadla ninomgube. Nisesithenjini lapho. Ya. Mangele, qhubeka mfethu uzame lapho la uzama khona. Uhlulekile mfethu kumaskandi. Ayikho into esingayenza. Ubantshontshile bona abalandeli inyana abaziyithuphethu labe kuthiwa ama Red Nation ixaxa zamaxoki iCove ezimchiliba uzamile ukuyintshontsha zigcwele o social media bonke zibhizi ziyakusupporta mfethu nathi futhi ingoma yakho sizoyidlala mfethu mayimnandi sizoyidlala mfethu ingoma yakho mayimnandi njengoba besidlala iParis ya Ake ngibonge ke mfethu ithuba ngikufisela inhlanhla nakulowo mkhakha kulawo majandri lawo ozama kuwo. Sobona ngengoma, sobona ngengoma mfethu yalawo majandra lawo ozama kuwo ngoba awusekho la kumaskandi. Zikhove ezimchiliba, sicela nisiyekeke bafethu, iqhawe lenu alisawuculi umaskandi. Iqhawe lenu alisawuculi umaskandi. Yekani ukulona isikolodela singabathandi bakamaskandi yekani kusikolodela nathi asizoniphazamisa kule genre yenu yo hip hop noqhomo no pop asingeke sinidisturb ebakwethu ehe kade niyadakwa